Ewenyigba TV, eviawo ƒe nukpɔmɔ la.
Agbe bɛmi ɖeka wo bibli yi me ɖe si be nusinis eve ingilizi dzani ɖɔ fi ye adama gbɔna mi hafi nyadzɔ wa ɖo gbɔ le dɔ ɖe sia ɖe yi ke mi le ke ewenyigba TV nyadzɔ ɖɔ fi ye le mi gbɔ ɖom le ɣe yi me le ɖabala junction. Mi le amuganu tume Ghana dukɔ me godo ye ele mi kpɔ ge le nɔvi yi ke wo ɖeka wo kpli mi. Le miaƒe adzɔgenukpɔmɔ wɔnawo dzi etsi mi ƒo abɔta ne mi tɔxɛ le miaƒe dɔnyiwɔwɔ lawo ta ke le egbe nyadzɔ ma mia anɔ ledi wɔnawo me ne mi yi ke mia anɔ dukplɔƒe yi ke nye Ghana dukɔkplɔla ame yi ke nye aƒetɔ nana aɖo daŋku akufo aɖo le Ghana dukɔ me godo ke ne mia anɔ eƒe dukplɔƒe me ne mia mi lala mi ke matrɔ vi ma va ne ma age ɖe nyadzɔ me ne mi enumake. Akpɛ bɛ mi wɔ ɖeka kpli mi le yiyɛ me ɖe dzesi be le wɔnawo katã ma ne mi age ɖe ewenyigba TV nyadzɔdzɔwo ƒe nuwɔna geɖewo me yi ke mi anɔ nu le ɖi yi ke mi anɔ Ghana dukɔ me tetri le dukplɔla nana aɖo daŋku akufo aɖo ƒe akpate me ne mi. Ŋudzodzo do dzesi kɔ tso dukplɔla gbɔ be nyame ɖe yi ke le ɖem yi ke fia be dziɖuɖu nyame yi ke le ɖoɖo sia ɖe wɔm be yeo adze agba yi ke yeo atu ʋɔnudrɔƒe geɖewo le Ghana dukɔ me yi ke ana be ne nye be eva ese dɔwɔnawo ƒe akpa dzi kpakple ʋɔnudrɔnyawo ƒe akpa dzia ne wòate ŋu atsɔ afɔ nyuie le Ghana dukɔ me godo ke nana ɖo nyame yi ke ɖe dzesi be yeo adze agba yi ke yeo atu ʋɔnudrɔƒe yi ke woanye district court bla ade nenemake hã teƒe yi ke ne ʋɔnudrɔla woamlɔ yi ke nye 60 judges bangalo nenemake yeo adze agba yi ke yeo atu ʋɔnudrɔƒe yi ke nye 3 new high court wu le district wo me hafi dzinu ewɔ yi ke nye october ne wo ade ke dukplɔla nana aɖo daŋku akufo aɖo eɖi kɔ gblɔ be le nene ƒe ʋɔnudrɔƒe tutu kpakple ʋɔnudrɔƒewo ƒe mlɔƒe tutu wɔna ye le Ghana dukɔ me enye nu yi ke yeo le mɔ kpɔm be woate ŋu ayi dzi nyui le Ghana dukɔ me dukplɔla nana akufo aɖo ƒe nyanua edzi yi ke woɖi kɔ gblɔ be ne ele ŋku ɖe wɔna geɖewo ŋuti le Ghana dukɔ me akpa ɖe dzesi be ʋɔnudrɔƒe yi ke ne wo le dukɔ ƒe akpa ɖewoa menye nu yi ke ete le edzi nyo eye dumeviwo pie fu geɖe nenye be woyina ɖe ʋɔnuwo nenemake ɖewo zɔna emɔ didi hafi age ɖe ʋɔnudrɔƒe geɖewo me le Ghana dukɔ me nenemake nenye be eva ese dɔwɔnawo ƒe akpa dzia woate ŋu atsɔ afɔ nyui le wɔna ye me ke dukplɔla nana aɖo daŋku akufo aɖo le yi ke me wonɔ nu ƒom kɔ ku ɖe dedede asi ɖe ʋɔnudrɔƒe yi ke ne enye high court ʋɔnudrɔlawo le ege nutoa me enye be yi ke ɖi kɔ gblɔ be yeo le mɔnu gbɔkpɔ ɖe sia ɖe wɔm be ʋɔnudrɔlawo le Ghana dukɔ me la ne woanɔ dzibɔkɔ me alo woanɔ dzigbɔɖi me yi ke woawɔ dɔ hena edukɔ ƒe ŋgɔ yi le esenyawo ƒe akpa dzi ke yi dzi yewo ɖi kɔ gblɔ be le wɔna yi katã me la yeo le agbe ɖe sia ɖe wɔm yi ke yeo ato district assembly common fund yi ke nye gaɖuɖɔ ɖe yi ke ne vana ɖe ŋutowo le Ghana dukɔ me yi ke woaza kɔ ŋgɔ yi dɔ geɖewo le dukɔ me nenemake hã yeo le agbe ɖe sia ɖe wɔm be yeo awɔ ɖeka kple administrator yi ke nye ŋgɔnɔla ne district assembly common fund dɔwɔƒe yi ke wo age ɖe le ƒe ʋɔnudrɔƒe tutu wɔna me yi ke anye alafa ɖeka kpakple ʋɔnudrɔla ƒe mlɔƒe yi ke anɔ eyi ne ʋɔnudrɔlawo le Ghana dukɔ me le nutowoe ade yi ke ne ewɔ Ghana dukɔ ke le dukplɔla nana aɖo daŋku akufo aɖo ƒe nyanua ete ɖe dzesi be le nuwo katã me la nutowo yi ke woakpɔ gome le ʋɔnudrɔƒe tutu kpakple ʋɔnudrɔlawo ƒe mlɔƒe tutu wɔna ye me la woyi ale ke woatu ʋɔnudrɔƒe bla eve kpakple ʋɔnudrɔƒe ƒe mlɔƒe bla eve le ashanti nutɔ me yi ke mɔnugbogbo asu ɣedzeƒe nutɔ yi ke eastern region hã si be woatu wi eve le teƒe ma eye le ŋutsutsu nua ege nutɔ yi ke nye greater accra wo hã woakpɔ ʋɔnudrɔƒe woame enyi ʋɔnudrɔƒe ƒe mlɔƒe woame enyi le ege nutɔ me nenemake le ahaƒo nutɔ me la woakpɔ woame enyi eye le amuganuto me teƒe yi ke ne ewenyigba TV nyadzɔdzɔwɔƒea la mio hã mi akpɔ gome le woame enyi me yi ke nye ʋɔnudrɔƒe woame enyi kpakple ʋɔnudrɔlawo ƒe mlɔƒe alo woƒe nɔƒe woame enyi yi ke nye 8 court 8 bangalo le vota region ke nye dzo ɖe dzesi be ele toɖoƒe nutɔ me la woame andre ye woatu le teƒe ma ke le bono ɣedzeƒe nutɔ me yi ke nye bono east la woatu woame atɔ le gama ke nuto mamlɛwoa wonye nɔf east woame atɔ ye woatu le gama uti nutoɔ woatu woame ene eye nenemake hã ɣetoɖoƒe dziehe nutɔ yi ke nye western nɔf la woatu woame ene akale titi na nuto mala watu wame ene na na makale bunu nuto mala watu wame ene le gbagaji nuto mala watu wame eto eye le savana nuto mala watu wame eto duplana ko fado eji godi ko globe le apa is nuto mala watu wame eto eye le apa wesa watu wame evele tema yika ana mon gbogbo bondodo kwa club bondola obe watin awodo ni le gana ju kombe ka duplana ado dan kwa ko fado eji godi ko globe bondo pe kwa club bondo pe open lopo wana ola gana ju koma yola mokwombe wa aten awun mamalala faji bla adem ayika wu ano klalo be yo akwa dasine do wana ola gana ju koma le jinu awome ka poto nana adu dan kwa ko fado eji godi ko globe le ahafu ga kula bono nuto na maka utinu to yo nyame iko la gba dresia da wombe yo aja gba iko yo atu new high court wonderful le le pa nuto ma ba iko wala klaro na za za le nuto wa ma ade yo wombe ka yo jode je si ba le ru ye pa pa je yo la gba dresia na ha mo ba yo atu modern court of appeal complex kenya wonderful to he iko no garanti ko me iko atinga wo don na gede wole emele kuma se iko akpere te pa bla e kenya 20 town house and guess as it be be one year one drola up to you go any the pay go one no lope agbomen go go na gata mele bondo do pe gai yo ma happy jinu asike ke ne septeba na wo adu ka to play ji go di go globe na na maka ha yo la gbare sera wo be agu ai kanya alafa ebe kula awu ke 210 vehicles wa no one no any na bondo la ke you ama no le gana to come go do hana up to one wo wo ka to play ji go di go globe don go ba yo le pe pemde one drop one till I can to come a go at the rope. Don't want a woman to come at me go do. Can you do the sea? But let's go on. I do. Damn, but for a friend to go call the goblin. Tiam, no bigger. We have a go with the goblin. Then I bet that you go up for a one drop to two one home like to come what the nonsense and the program I can what I call what dog the whole Ghana to come I can go do I to have Ghana to come akpa do titri never ever do we be back plan bubu nya of akpa ji what the nonsense and the program I go agala do do yemen karamia achole duplopie nemika mia anno NIA Kenya National Identification Authority dobie panya ome nemi la gana tukome gudua unyame ika ula gana wakulambele nukata mala yoja kwa ika yukwale gana vi leme million we atonkule akwala fa andre ikene 15.7 million ti ika uko gana kado ula gana tukome kito chude jesi kwa chwa me ika ne anya ngono la nanya ndanya ule nene fedu du wana mwome le dobie iku di go global le gana to come la no fi ka un ronko hana ne ne be agbale bi e ko a wo nya am akpowe ad akpala fa se ke bla ad fa se ke club la eton fo ene ay ke ne 16,969,034 wo nya no fi ka o ja gba ye ko ronko hana gana ka di e ka agbale ke ne you take print allo ay ke no take do ko to you pa machine suma ye nya akpowe ad akpala fa aton bla eton fo aton ala fa ad bla fo eton ye ne 16,535,600 23 eyin obi go basi super gana kado dia onya akpawe aton akpa alafa andre kula efe alafa andre kula wi asike ikenye 15,702 and 702,719 le gana to come kana obi go so iko basi mpo ka gana kadi e barakowa onya akpa alafa eni kula eni akpa alafa ene bla asike bo eto ikenye 808,400 443 le Ghana to come kala du ye pa pa dia ni je res go to NIA do bi go be le wona ga ta me mi ayo la gbara se re je be wona na ten a cho a ponye le Ghana to come kanya ba n kola o ge mo re ga mi a cho nya pe le di wona a kwa se ru ye nya e kere pe ni ba TV nya je do bi a ko le mi le mi a pere ka o la ta.